mfite umukunzi mwiza rukundo uwo niwe wankunze ntari namumenya anjunguza amaraso meza y'igiciro niyo mpamvu nkwiye kumuhimbaza
I'm back.